apa enggak?
Sigari, sigari, sigari. Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Cara tomou um conada. Tomou um conada, uai. Ago. Hey. Na pugisi to ora. Gemu kani na makala ko tomoda. Gatengen tanye mene maso oba. Nika mako kompe do kapinta. Na flete si male ko jibinda. Kena zuwa na kosi sankilipa. Ba kena zuwa na kosi sankilipa. Mama ni marani bonote. Ya amban toronte. Iti mama reni merente. Ya amban timinte. Ala no angama sontoke. Ya amban gemunte. Iti mama neni kolonte. Oh ya amban timante. Tongu konana na loko tongu regala koni masana soko. Tongu ke kompe ke toko tongu rena tongari tongu ma tongu soko. Garera tongu toko mana ke sabu gareta ke moga siki mogo. Duru manyanga doko kena like kono utenga kasuka binogo.
Tongu e tongu.
Kala tongu kala wai.
Tongu e tongu. Tongu e tongu e.
Tina tongu kona da wai. Atoko.
Mamu gude. Mamu gude.
Atoko.
Mamu gude. Mamugu
atoko
mamugu de mamugu
atoko
mamugu de mamugu
atoko
tongu
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 atoko
tongu atoko be bangala gala lingana kiri big banga komando na gala komanyaro nuno na gambane koti disu hanka yogo nuwano na kulono bargo nyadi kwa irame ni khanka lemi na misanti gamela kenta da koni dambo kinkani daga sanga hanga ba bangali
yo
lemuntamba
yo
ba korombasi
yo
basi gadi yo nyana bagandi
yo
awoti nusikiso ninkara yo bada bangadi
yo
tunga jugo nyani yo respeko ye borindari ti debe su tungeta iyo
Mamugu
atoko
mamugu de
mamugu
atoko
tongu
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 yoke 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 sigari 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 baba ngali akoro mpasi
has 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 has
barne sekade dari ke Konada, 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 konada. Mofet banga, Ricky, Stigani. Hey, what do baby? Hey, what do baby? Conte. Hey, what do baby?
Badness record. Badness record.